Molweni 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 ndiyanamkela kweza se-TV ni ngesiXhosa. Uluzuko noAnathi bahleli phandle bayazincokolela njengale nto yale case yakhe exelela noAnathi ke uluzuko uba ngabantu nje abammonelayo aba. Bathe besebhizi ke besancokola bebambene wathi gqi ke uThulani ezijimela apha eyadini kowabo. Xa yethi gqi gqi ngoyise nomama omncinci wakhe babambene. Wake wema ke wavele watyhafa wayeka nokokujima yawesi ke ngokuluzuko uba amncamise uAnathi uThulani ebona wajika ke wabuyela endlini. Kwamsimelelo umsi udibene nongamlana ethi uzolanda imali not kwakhe but kwiparking yemoto. Then ke uthi kuzolanda imali yakhe ungamlana umnika i-60,000 kanti bebethembisene u-120,000 nikhumbule bebethe uzoyidablish imali ayinikwa azoyinikwa ngumandla. Hayi ke ucaphuka umsike apho sonikwa i-60,000 wakhupha isibhamu mkhoma ngasentanyeni embuza uba a ungandiqheli kakubi iphi kanti imali yam leyo ubuthe uzamnika yona ubuthe i-120 wathi kenye usazoyizama usazomnika yena ucela aqhubeke nokomba into yoba ngoobani abanye abantu abafuna. Uyothe kurayithi kanjalo ke umsi uzawukokuqhubeka nokuthetha nomandla. Uluzuko ukwazima uzim ufika ebhizi nefowuni uthi ke uzima ubhizi ujonge into yoba yintoni abangayifumana kumkarhoyi bayambona unawo uFacebook. Uthi qha andiboni kwanto ngabantu abanganalife abafazi bakarhoyi. Uthe wacinga icebo lokuba ke funeka amstokhe ngeke angabi nayo umakhwapheni lo mntu. Nango ke uNontle rumini ubhizi uncokolisa uThulani phofu ke umxela wangazivenyu zomtshato ekufuneka bayibhukhe kwangoku ethi kungenzeka sithi siyayibhukha le siyifunayo kanti seyibhukhiwe ngabantu ethi ke funeka bajonge into yoba neekeyiki zithini ngoba uba beyenza into yokujonga ii-keyiks nee-venues bawuzibona sebetshatela eMotherwell. Ude wazibona ke uba uthetha yedwa ke uNontle. Hayi ke abesekhwaza uThulani ke mkhwaza uThulani wasabela ngelingeni uThulani wakwebhizi qhosha izihlangu imitya akamuhoyanga kwayena nje bethetha yedwa wamkhwaza kwabesesabela kuthe kayisabe wambuza uba kanti kwenzekani wathi omnye hayi ndihlutshwa zeento zikatata uthi omnye hayi buhlangana apho neento zikatata kho because ayizo zakho wena oko xa ndikuxelela ngento yomtshato awundihoyi uba bhizi nje zezinye izinto. So baye baphuma uyawaphuma ke phofu uThulani emshiye uNontle apho enenyembezi uNontle uyabona uba uThulani akekho kule nto. Umsimelelo ke ufika etshisa nyama unika uFuneka i-envelope enemali and u-excited but uFuneka umbuza imibuzo ngonimba nomandla. Othi le nto oyenzayo izokujikela kuba abantu aba abazukumnceda nganto. Abantu abafana naye abaethe-ethe ngabona abantu bafunyana bebhubhile balahlwa le kwiindawo ezingaziwa mntu ngoba kaloku abanazo ii-bodyguards. Le yemali into akakho excited kakhulu yiyo unewari ngale game kamsimelelo naba bantu. Umsimelelo ke uthe heyi funeka uyathanda ukunyebelela abantu wena uyathanda umntu umenzela nje i-slow down ngoba mna ndibhizi ndikunika imali apha ndikunika ngomdla wena undixelela le into. Wamshiya pho ngokuzimela othatha utywala kwibha yakhe. Uzima uncokola nonyanakhe lo mncinci uthi makamncede ngorhoyi bajonge uba umakhwapheni wakhe uhlala phi na ngala cyber stalking yabo kuthi unyana hayi la cyber PI yam uthi omnye uthe ke ndiza kunceda ela polisa elinephuza face lihlupha utata nakanjani sizawuku-exposa laa mntu bafuna ke ukum-exposa emfazini wakhe. UThulani ke uhleli nostokisi akasanxilanga mntakaba uThulani kuthi kungcono afena kunale impilo. Uyamxelela ke uba ubone uAnathi ebhizi noDidi bencamisana uthi usengxakini and uStokisi uthi akayiqondi kakuhle le nto yalo mfolo uthi makaphume kule nto. Uthi ndisaphupha nangalo mntana nanamhlanje yonke into ndiphupha ndilele naye ndiphupha ndikhisana naye so nje ubomi bam buyimesi. UStokisi uthe kuye makaphume kuye wathi ke uThulani awazi wena uba ndingenza kanjani ngoba kungenzeka uAnathi amithe emithe umntana katata loo mntana loyo uba isista yam okanye ibrother yam zophila kanjani mna kanjani. So kunzima kuThulani kakhulu. Enkosi saqhubeka ngicela subscribe, silike, singakhomenta. Bye.